kuɗi wanda zaka kashe ni zaka kashe.
Ni zaki kaya wannan maganan? Sonya ke wace irin mara hankali ce zaki ma reference to?
Na gaji, yayi duk abin da ya ga dama, ai ba Allah bane shi.
Likey.